And my number four, and none of that, yeah, in your bar, Doris, yeah, Nana Bona, no canny, ni mammy, if you mo, na boca, a chance of fray, I don't know, West America memo, na ye, na edija, ye, mammy, quack, said you see, no, no, woke radiant and quite intimate, and this abri, ye, ma, ye. Ye mame yase ibi biya oba peni esi anama demifa dwe dwe ni amane hunu si si mre yusu video Boston edi sa video edi bremo eye eda wuli ni George no drew eni video sa video yi sabre ye mame Doris anse ni bifi jume dina se kurano odi asida ke siye di ma enuyanu mwa ene dey omse omada jebe buwa no ma ene oye ye na odi jane mame kwa sabe usu video Boston yedi moko biaya tunsafre adofonomo na eye 91 Stafford ho na mami Doris tunsafre adofonomo yinyina ebo mu na isu ye mami ebia ye mami yase ebi bia oba peni esi anama demifa duye ni amani honeno mwewe ni ya etuaswe ye sabe ni ti one star for the whole na ye drone because ene mam Doris ene adofa kan ho atra e pronti sim de kakai no ene ni da ye inaba Doris ye nana bona na se ye ne ye o West America memo e brother from obey ku su twen adofa no mo ene nche e be feed me ni na se sabe ye ma ye inaba Doris shedin sanso ena ye mami yase ye bibia ye oba peni esi ana baanso ye mano demifa dwe ni ye mani hono adofumo aba echia mwewe ni etuwasu zizimidano ayo usu video Boston mwewe ni etuwasu we wabye ye deshe nyaminsa otanfa mehu nemi hubi emu wajwe tobe ye kwa u adimi besi ye besi ye besi
se ne se isan se wanya butre ed odo kruye enin tiasie abwasito ewomu na modie afam ho aba se mo ba beka ye nua ba Doris ni na busua ho na ye maami a wetwe ni ahwe dan maami na se eno esi anama Number one, Abba yet me a nom de musica, son. And no tin of the was here, son said. Nanka, Usha Yam said yes, I pray if you was here, a 4 year fra, Sawba, Abba Boa, Ama Eno, Essi, and a mouse can say, et me, I have free. Well, some show young upon William. Oh, and some boy and go. Aha! Now, the tremors here, Uba with someone. A papa in Korea, who bought someone, it will do, oh how, a brennas, Emma Yesu, and we now a salon, but you shall mow. Amen. I don't say a bay, Nassi Abatrasi, Yabenum, Yabay, the people who are not near her, sir. A brandy, and you are a rabbi, a friend Nicholas, and you go to Na mi mie se o Nyankopon de na dum adum unti ali bi adom me ama ma nya ho ni amede kasa na nya no bi bo pokura bra ma tena sie de bi nsu koso a ade santene ba ba chie fefefe na yo ma kunta aka ho yi na chese bibia adane kwa mu na mi shira mo ro shira popa o shira mo ten 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 sa de ba ya en shira no e bobo mo ho ban modi fre eni mu fi ba mu Enye kasa tete na yekofi ne momno me pese me mamu nyina hunu se se ye ye ne sa na ye boa eye daachi wonso odie enti waba ha odomu no aba nyabotire enjum ne aba tisi dom na sabi se de ya DJ Caesar ono ose wiyire ana okuru ja okura ofre no gba ma wono ono so ne mo pese pe no do timi abo nyum ne ye ama ye no ayefe ane eye eye ade mienu pa beka enyom ana ensa eno ne ade a eboama eye ekoso enti se wo ba na se wo nya dokodoko bia misro no bi wate wate mi ase ye nya me shrawo na mesre se ebra nua no mo chie na mo tenase enu na ye din sembopa ebesia ewrade akoa onyankopon abrantie ewrade somfo bi I was yes, you know, a jama Methodist as a fool. I won't come home, a yamianca samasi, or yam hofasi, as I am in here, a radia quan, bonsam shiano, quamma, my wife, a song so bonsam, Ura, Benjamin, Yaboa, Roma Pajaya, Juma D, a fancy of Tradian Pon Yam Components, or some bonus amante, I could see well a thousand so bottle from bonsam, the right somewhere.
Hallelujah. Amen. Yeah, I see. I hope Brassia me and the mistress say, yes, so you know, and I am on fire. Now I am fed you, my dear, I say, and shed every son. Maybe I saw you a bonfire. Everybody, I was sick, and then you may so say, I want me a hook wine. Now, oh, my, out of four, get me a shim, and then you may say, four. Everything here that was here. Erati Jumedi here to say, is the way any kind here, you were here. Ain't me yet. Ain't you on a bravo so nation on so yourself, and then you bring now in Shamu is so now baby pa a command and you were with you. Your bomb fire, Eddie on our own council, Basha on Sasa one cassa, Erati Jia Krobia Tata, and from Pedua Sundiomo. Majumedi, Bedi, and Yasuji, and can't call any point to show the animal. I'm going to send you an answer to the And then you may a picture a year see when you say, you can't pay you a cheap, now you never pay her. And the Asitabema, here there was the word of the team. Amen.
Yang Yomomo, Ura, DJ Caesar, Onobama, and Yom, Nafe, Wusha, and Yinama, Edia, and Yabaya, Miniaba, Aya Georgina, Udru, Ono, Ono, dear Boo, and Fidiana Swan, Aya Video, no, and now Africa Ba, and so a trap and Funi, Amaya. And then I say, Nani wo Ghana Wesley Methodist Matina ye anyha mefa be Mpenisi Sawu ya die na unye chitafu wa Chitru mapoma bi piemwa na chese uchira ye ye ade ti na meka sa mi so DJ pe nananom nyumbi eye kete ya na senta grabi na fei ya ne krado manusia na fo abo ade ama nana bafo ousu dante nana bafo ousu dante waba so oba de nanim nyam abeta eye ye chi oye apiadu ankobia hene nana adurha eno nche no manusia na de nyom na ba na afi nana ade tata aba ba chie busia ko betra se fefefe medamasi yabo mpa ye wie na kami jai ama DJ na makwa akone abusia ke trapon ho na afi ye nyom ato aso na chire kufiasa ba bio na mo mo se de maka no yamfa keje ana se tahrai afa nyeje na na tataye na ofa mra emachia abusia menia manonko ɔtena ya ɛnyɛ fɔmsoɔ abusua dan ase sɛ wode ɔdɔ aba bɛbɔ dɔm nea ɛyɛ mefɛ koraa ne sɛ sɛ kuo yɛ adi sisi soɔ yi nyinara anya pɛpa ne akomapa dwempa ɛna mɔde aba ɛbɛtae yɛnuaba Doris a ne maame ne maame yɛsi anama asikansan akyiri ne ɔmode nkae ɛyɛ ase man kuo maya de papa panya mi shamo and the Kumasi Social Club and so me home yanka sam papa or so for aye John ah no papa me de mwasi I will come home and the Methodist Ghana Methodist Wesley ah mwasi mwaha and the mwenye nasi and the yanka sa ye mi abe man and abona and the yanka for one and for four general and the mwenye nasi sa mwasi mwaba wusta mai na mwaba chai and busiye ye chi Near no sensica saying, Miss Summerbury, Miss Say, what you want, Metra Hoka, and Nunia Bibri or your baby almost on Fonua or Sabaka. I never crowned as offer us on Fonua no more, ma, Frecofi, Bommy Betty, the Macaco Catcheromo, not the open on Saka, with the Misra, Yepa, no chinanim tremor. Ah, say, say, no, as I said at the Hoka, you should come at the Hoka, who be to one more to upon a nine. Yaman sa ni sentin ebema DJ ama ya nyombia eda fomboko na busia ya mame Doris ene ya busia pejo omu ene ya mama kwaba atre odo ene ya chasia mwenye amba na afe in omu na mso ebwe panu na se jomu ama ya in na afe in diti ya abusia kwa so ema makwa ba ada mase mama mo esa nse monti antra awobre mu ohwese je kofi masisho me hu ya na chese awon akika no ampa eno ana odi odogo do mu a waba ebe bua emia ba Doris amu wono ni mami esi anaman ehusika nsa obi beka se mami kra ya yeshia ne hu efiese ana onya ye eno enya finhia ade otwe miansa enche yebeka no waba kwasem na nsa na ba kwasem no beba no esamwa na namafo ekontre ahe odura esem se minya matahrabi enye kradoe na manusia ababa wa yakua afriye endi nanim na mfa adoa no emra abachia minya manonko da wasi I'm gonna do it. Sammy Truman near me, whom Methodist as a foa. Omo Ayagana Methodist, Wesley, as a foma, Omosum Award, 340 Main Street, or so for Ben, Yaboa, or no as a foma, Yamisha or Papa, and I'm a two man in Sir Hulu. I see my Mosumaya, dear, and I'm in the Quasi Social Club, Yamisha or Papa. The idea really out of Fono HA, no my yatra, eh? The song, one from a song, and from make a cra. And we see, I get to be video, so my no, sir, minimum check. Here we are, I also for Benjamin Yaboa, and you, Yamia Samba Bray. Ninian, sir, Miss Slamo or Casa, a summer maybe can we hear? Mammy, Essie Anna Ma, Yanu Rusika, and Sano. Ne ho abakosam kakra bi eni tie na onso kwa wonye bia ka ya mami ya wono enfie apuma hankon ene edunson. She was born in the year 1917 na wofuo ene opani nti ena ne eya ne mami adwoa badua mami Enya infisha di otwe miensa sanya bidika kan aye no owo no ogomwa asempa eye eno onyakopon shira no onyini ye no awoso aware no onyakopon domo ne nkuru emofra amiensa emubi ena enji enya kwanye ene edi ehwibom edi eyiawo adwadwo abobrisie ni kobna enji ena ye no risika nsan Any or by him, I any about Doris. Mammy, a son, sir. When ya at the Siamontano or Pesa Obedi Eja, and the Tadiamono, what did a boy, the crow, and it a profound pray. Now, mammy, I do ye, or your chuma, or your pia, and it a cook, Yamison, who ye, and unty, or the Sayoe, and the Odocasia, your foot, your adiman, as a forma, and the crown, or Timunina. Na sanye yenye nene msepeni nasa unipadu nipani nsua na enchane ya liye anase ahundutu wa aba limpum enunti mame brano wakase limpum dodono dodono ya fai nongwa ayaresabi ya asipitia eko pedro emanua okwa ya na okwa ye anase odi se atuwa na nano ewa nsiedu entisi abeshi ya ha nani ya ebusia eni Doris eka anise Mammy, I didn't do any giant, and one or this year and put out of four little child in Russia, a brother or GM actually in Yasino. Emma, what the German said, Yan Sway, I get as if we, yes, a fumo, say Yan Sumon Yamu, Yanfa or dog and a croyer, and Tanasi said Yabaya, when Yakupan soon gave Papano, a bayan in Achafa, and no, there were one Doris, and Yabusia Kenya, a kind of said, Demolifa. Damrefa die ye nmiye se ko ana wodi nkan akro onyankopo no adu besie ne kukum ko pem se yesu be pue ne nyina bebom ne agi onyankopo aye adofo no manoasi bedamase ne a edi ho o ntimo mom se ka kra ka mamu ko fima ade ade se sia ne di mamie o ana mafa so spio Namasra, Yanadi, Sampoka Siapa, Asia, a Radia Pua, Nodi, Yakupo, Asamoa, a Muham, Abre, Missoriafa, Sampo, Asia, Ura, Benjamin, Yapua, Yanka Samasi, Animinia, Wofasi, and Mishram.
Hallelujah. Amen. Uncle, with us in the way, Yami, in Shaw. Nepal FM Benjamin Ejiyeboa Meye Asorpeni Ewo Ghana Wesley Methodist Church Minyanya Osofu Epese Michel Methodist Bia Uko Kasa Oye Osofu Ebra Yensha Osofu Eya Asem Inti Misremo Eni Diyemu Meye Asorpeni Medamasi Amen Eba Chosi Uchasi Na Emo Paya Nye Bixis Mino Beche Nyame Asem Eni Yoboye To me, you never, and then you rain so. Because so are the I hear, then I smile. I don't for a pray more, O ma, Yeshia more, be jay a crash here, and you answer. What a coma, a journey? Name the young son in whom you are with ya. and then you may so be found my akuma in the womb. The radi ma was somewhere about my chain, and for Ojay, Fahuti, everyone a bravo.
Insurance policy, Ben, a war. I guarantee you, sir. So one sorry, Pima, oh, Ojay. And then you may know come myself. And what you say, I can't Revelation chapter 11 now. Verse 15 all the way to 18. Verse 18, they say, now, one of the one you know, the Babbage, you have a coupon, Edwardenim. Now, Sabre Nimono, I can see you and get you all when you have a coupon, baby, one at 10. No, the four, some insurance, yeah, make a set, my own agent, yeah, me toy. Nura, every year, so Christo. Nasa insurance ya make insurance no ye ne capre wo untia down payment untia half untia he ne wo wo eya wo insurance in won say obeka say present assurance Jesus is mine. Hallelujah. What of all and none of us out to one ye nim da expire ye nim na aka. But there is only one guarantee, sir. So if I Jesus Christ, so we cry anywhere, Jim Quantia. Anyway, sir, life after death, you have a guarantee to say, sir, yes, a friend, baby, I'm ready. And then you may wonder for, say, and I will turn say, and the amen, brother. I saw insurance even. I saw with the one my yes to Christo. I saw what for the soul crowd no idea qua. I saw who didn't have some didn't mean some so. So with the insurance here, they come from insurance here, man. Brana Beji insurance is free. You don't have to pay anything. There is no damn a cent that it will cost you. All that it will cost you, sir. Obepe ya onsa say, Ampa Christo, fami. Na fami no more. If you know, you mean trans, say, eh, mami, who be him. Mina, so when ya ebre, na wa ya son, et ye, meni ya ma abe yitongi. Na, meni se, and then ebre, ube na sa akwa ya weso, na wa tu insurance yibi. Na, na kwa amba. Amen.
Amen. Say, woman, per se, a cabin, you know, Sarah, my social club, and so, can say, young person, a cabin mini war, dear Tawachi. And Penny, I can say, be, say, one person, ye, Cassandra, with nature of what? What in a boom? There are some make a wow, what you say on him, you buy social club, and I'm all I yet to. I a day air Tawachi, in your chili, you did that. Like I say, I didn't know no. Warian, you are what we see every year. In the Tawachi, a cabia, a babyano, my assente, you know, a sort of one. You will boom, no life insurance, and now I won't move at all, you know, that will be the idea. Yes, I am. 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 Yes, I
am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.
yɛn pass off for no bio the pair ahindie eti onyame so bo ahindie kata ho bɔne nim ɛno nti ɔsɔfoɔ ɛna ɔsi hene ɔbɔ nkaeɛ na ɔde kuro no ahyɛ ne nsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne ntotoeɛ ne ne biribia no nyame ɛbɛdi n'anim nti yɛsrɛ asɔfo wie a nananom ɛnyedeɛ ne ahobraseɛ mu na yɛsrɛ mu nso kasa wote aseɛ kumasɛman a wonni hɔ a obiara nni hɔ mabotire nti wotumi twitwa aboa ntate a wotumi tena kumase a baabiara wotumi tena ɛwɔ wiase mu mana roma mesrɛ kasa wosaman nso yɛsrɛ kasa abusua a adeɛ atɔ wɔne nso ɛ anwummerɛ deɛ nti ne yɛgyina ha adeɛ atɔ yɛne mprenu adeɛ atɔ yɛne mprenu ne sɛn ɛse sotoro mmienu ɛma ɛnihanihane adɛ ntia ɛyɛ yɛ nnua danse bɔna ɔyɛboɔ ba nkurɔfoɔ adeɛ a na ɔde akyerɛ anwummerɛ ɔwɔ ha a ka wonim sɛneɛ nka ɔbɛyɛ wɔno deɛ nka kwaakwaa da bi ɛmfa ho ne neɛ wafa ɔfa a ɔpɛgya kɔ soro a na wiase nyinaa te ne nka ɔyɛ ɔdehyɛ kronkron asante de hyeɛ nanka ɔyɛko a ɔno deɛ nka ɔte kɔkɔɔ soro ɛdeɛ nanka ɛbɛtɔ n'ani aboa a ɔfa adeɛ a obiara hyɛ bie ɛdeɛ nanka ɔbɛfa no ɔde ase anwummerɛ yi nanso anwummerɛ yi ɛtwa yɛ ani a yɛnnua abɔ na yɛnyɛ dɛn yɛhu no yɛkeka ne huhuhu nanso asɛm no deɛ ɛno ani atoas wɔnyɛ abɔne wonim sɛne amerika koro yi ɛteɛ ɛntoo hɔ a na wagya na ɛtoo nso a wonim ne sua a wobɛteɛ na wote nso a obiara anyɛ dɛn ammoa wo ɛno nti yɛnnua dɔris yɛnim sɛ ɛne anwummerɛ deɛ ne sua a woteɛ no ɛyɛ maame deɛ na yɛagya bɔna nso adeɛ nanso ɛgya bɔna asoma me wɔ se mema wo nte sɛ agya bi wo a agya bi te ase sɛneɛ teɛ biara maame deɛ wɔnya ne mpɛmpɛnsoɔ wakɔda bɔkɔɔ nanso ɔno bɔna ɔyɛkoɔ de hyeɛ deɛ asantema kuta no na wɔte kɔkɔɔ soɔ deɛ wɔse nsu anwummere na wɔte ase wɔgyina ne nan pintin so sɛbesɛbe wɔnkɔda a nsamanpo mu sɛdeɛ maame ɛkɔ no nanso maame mpo yɛnu sɛ dana wɔda ɔkɔ agya ne nsa nifa so na sɛneɛ tie biara dako yɛn nyinaa yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛhyia agya bɔna se ne kasa ɛnwa ɔkuta ne nsua a maame ɔde ma wo sansa adeɛ a ɛyɛ wo no woyɛ ɔbaatan berɛ ko na wɔni hɔ na wɔɔba na wɔnim sɛ nka wɔɔba no nka abrabɔ ho bɛtoa so nanso wanka bi anhyɛ mu ɛnti wɔ se ɛfiri ghana too wɔne wɔde ne nam mu gye nsue yi ne fa nom na adeɛ a ɛyɛ wo ne deɛ ɛne deɛ atɔ w'ani ne deɛ ɔhu ma wo a wonim sɛneɛ teɛ ɛmframa a wɔmfa mu na wɔde agu no awerɛ a na ɛnuru ha ɛno nti nsue ho nom a ɛbɛma wo bo ayɛ dɛn adwo sɛneɛ bɛrima abɔna ɔɔkane ɔwie no ɔ se ne yɛde nsa yɛ no yɛde nsuo so yɛ a ɛnyɛ yie saa so na deɛ yɛde nsuo yɛ no yɛde nsa yɛ a ɛnyɛ yie ɛno nti wɔnim sɛ abusua wɔ hɔ ɔma wo nsuo bo adwodwo bo a deɛ ɛɛhyeɛ deɛ ɛɛnwunu ɔsɔfo wɔ ha ɔte aseɛ sɛ yesu ɔyɛ nsa ɛnsa a wɔyɛeɛ no obiara ne bi da na obiara so ɛmu bi ɛmu na ɛyɛ romufoɔ ɛnam sɛ ɔmo deɛ na ɔmo sua deɛ na ɔmo akyɛ deɛ na ɔmo pɛ sɛ ɛsi bi nti ɛna ɔmo wi a recipe no recipe no ɛna ɔmo de akɔ yɛ nsa yi ɛna enya bi a yɛhu sɛ ɛnsa ɛno nti wɔ se ɔno nsuo ne wi a na wafa nsa yi so ahɔhoɔ ɛbaayɛ deɛ ɔpɛ nsa deɛ ɔpɛ dɔkɔdɔkɔ wɔ se wɔn pɛ sɛ wɔn nipa yi ɛtene ɛbɛta wɔ koraa gye na fa sɛɛbo ahɔhoɔ a ɛbaayɛ ɔkyina ɛne da biara wodeɛ wobɛhu sɛ ahɔhoɔ ɛbɛba fie no wonim sɛ wɔni hɔ na wonim sɛdeɛ woteɛ wonim sɛdeɛ gye ahɔhoɔ ɛno nti gye ɛnyɛ maame ayi ase nko a ɛti ho sɛnsɛn ɛyɛ different 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 ɔwie no ɔse sɛdeɛ ɔyɛ ɔyɛ kɔ ɔba no ɔno deɛ ɔtoto no ama no ase ɛno nti wɔkuta ne kɔbene wɔkuta ne duku ɛne na ayi ne perfumes ne mpaboa ɔse ɛwie ɛnɛ nwummerɛ yi ɔpɛ sɛ saa ɛyi kɔkɔɔ yi ɛka saa mmerɛ wɔ ne ɔde bɔ wɔn mu nanso wɔnim sɛ ɛnɛ ɛbi kɔ na ɛbi ba sɛdeɛ ɛte biara ɛbi nso bɛkɔ sɛdeɛ maame kɔ yi ɛno nti ɛyie bi a bɛbɛ biem sɛdeɛ obi abɛgya wɔ yi na wɔde ayɛ dɛn na wɔgye afura na wɔakae sɛ bɛrima ɛna ɔne ɛtɔn ntoma yɛ wɔn mu ɔgye ɛno nti ntoma deɛ enye ne tona enye kwopne na sebe wonti ni nyede ntu no waso ochina nso e entuma fufu e ne ne duku fufu eno so na wafra owo sinsua so obepa mama wanadwe ya enti ha ho no wafra na dia ko asori bema na se wawie ya na wonwie ye wana na ochina ayeye wo ho ade ye no fa ade a wode kye no te kokor so nti was say one of the idea fair and fair we need to realize black and white is free one and tomorrow do I have cost you na we change the bia ni ha and your Holland and then we need send your Holland there ne boy you timi moso sense China we be dey here and you see was one of the one match China ni here and tomorrow you hold what hold you we are dadan ho ye pa ma we ho and so what you say we change na so and you see say na bema bona was say when we and was say hey Debbie obey who you are the for 77 won san obo won ko ye kura duane won wa bi 1 week pa won dia bread Ghana and you two won so say the duane bi no what dia ba eh provisions and your man what pa say wo mo cho wo so aho ko e wo won chan abusiafo mo fra wo tie won chi was say won pa say convince enti wa ko ngoma dia where ya na nyumra ko ngoma na akonhoma ni won wo biabie mu a Syria na ewuwo mu no leptins na ewuwo mu no ni nyina wa pocket sika ketekete esisi enti eno so wo bie ma no ya careful enyumra ya dey pass security be dey chere san se bia se aye ku akonhoma for the whole year e be si December ewu won wi ya na o se won isi o wa ma won si a wo be nloma ebe ma ya wa ko nso ni si o die se ni etie bia bibi be kai we ya and uti ha kechu si ni woni wonderful e so ba fe bi se su ya se wo fe na ene woni msa ni internet wo ho ene de anyame wo ye di bibi a wo nya ne kwa wo e whatsapp wo ho e viber ana me boa ma me wo cha na so se fre no video conference live fa bi tu wo na ene de mi chiche wo ha wo be hun ya make sure say ni o sma me o kan enti hanki di e woni wonderful the bibi him the bibi people dey see eti we we no say and we fra na yin ntuma adofo e beja no what am we say what me na ma see nwie na the all can say e ma e ba aye e ma me ba aye munyi bi na mo so mo fa ma mo yire no na e wi ase ye se wodo e fe what time na e ya munyi obi a no wado no e su a e do no e no de ko we hin em e no ti e no do ya hu ye wa ha ya ye hu ye yire no na mo hu mo kunu ni mo hu ne say ma mo take me for granted what mo fa bi fa ma mo yire no me nre na mo ni do mo mo do anya fe mo ye nya double no na ye ni do na ja bo na se wa fe ne yire so wa fe o ka na so woni viber ni whatsapp nti o se de bia o be hu wani adafo ye tina ha ni ye ma ye kasa ho a e se adidi e kra wa dance ye e ja bo na de ne nsa abo ye timi ka do wa ha and somebody any nano and she Syria no no ya de ma oba na konhoma sa se ho yi wo se won timi tia ka ene konye so won timi tia ka me hyehye ne mo oba ne kwada ne de se ye tie bia obeye ne be nsem sa se wo yo koba no o tina ha na sem tia wo ne bra wo ni wada roma ma me Doris pepa wani wa de sio na ye tina wo chi okuma ti wa se wo tina wo chi wo hema wo se wo tina wo chi wa woni Mr. So, Seria, the sheep, the Sumi Genochi. Yakuma, I want also one of the Seria, the Sumi Genochi. Yet, yes, Seria, dear, yeah, my dear. I want my mom, yeah. And see, you remember, I want me, I want one and another one, I want to play my brother this year. And then I won't play there.
Mon plus, Romuel. Oh, that's so cool. Mon plus, on be away. So, yeah, you're almost terrible. Yeah, you're yo, that was it. I only want to go.
I'm not afraid to die. Thank you. many adofono. Yeah, it's not here. I say Michael. Yeah, this is the Doris. And the woo. Mammy woo ye, or boy a man ye, yen then ne ko, yen then neba. And then, and all two and crass, or be purple, mammy a chicra. Now I will say it to an among ye ba, living china, ne chi, ne a ye fe. Because I'm penny for say, or ba only be my own chimney of boom e yachi. Yes, so say it time with chi. Because Bible said, God promised us, say, fear not. I'm with you. In the Bible, when I was, you see, men so, you can go. Say, you're paying for sale. I'm saying, I'm going to call you. It's the end here. Yeah, no, ma, it will feel. It is the Doris. But China, you know, I'm going to put it. But I'll be in my effect. On behalf of our president, that you're too much, and I say, I sing F1B and I sing Ibiara war with New England. And I say, Ufi Bebia, yeah, yeah, you are welcome. Yes, sir, as you are here, your man, Emma, a hot tea, Ubisa, Ubia, Sebi, BB Fimo, Ipuimo, Ubia dancing. Yeah, that must be Namisha Mugina. That must be. Yeah.
with the love can I do? Can't get a fuck to lose that. It's your world, life to my death. Legs on my shoes, four in my cup. It's your world.
Ni amne rafu sabe de kaset ni na kwewe kura kura de mama e ni aba Doris enwe fidi so e de Wisterman senye na ase ndukwa semni e ubi biara obo anu biara no yini aba yeni aso odinyambi dini de ubi biara ase sabe ye ma ye ye ma ame yase ibi biara oba peni esi anaba demrifa demrifa duye duye ni amani huno e ye usu video boston ene disa video edibre mo ye Dickie Willie and the George Nudrew in the video. Who's the video of studio and the Mrs. video? Sabre Semilika Kaya Yamame Doris and Daso Da. I don't from us. The question on Peso Bebo BID. The sentinel will be Biara, Ubu and Ubiana or the Yamidin. That was it. That was it. The cassette that we read the most. Who's the video of Boston? The most.